mutwesige kubanga tufwayo ku lwokubiri oba ku lwokusatu tujja kuba tumalirize enkalala ezo ate kati bya mutimbagano ujja kulaba nga akameseji kazi tin 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 ng'ekintu kiteredde.